ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngiwamukele khona la kuzimi live. If ufuna ukuhlela updated ngesitezenze yakho la eMzansi, thanje subscribe le channel and phinde uklikhe ibell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje sobe sikhuluma ngayo lapha no wise man Ncube odlala indawo kaSbonelo kuzalo. Uma ngaze abantu abaningi Instagram lethame poste isithombe somuzi wakhe akasawukhanda. Ngiyathemba ukuthi uyobonaka umuzi wakhe uSbonelo lapha iscreenini. Impela abantu abaningi bamongeleke impela bamhalaliselayo ngayo lento ayenzile impela ukuthi ikhande umuzi. Ubeke sesha amanye amagama after postele isithombe sakhe. Washo athi ubaba wakhe wayehlezi emtshela the time esafunda ukuthi naye kumele benomuzi wakhe, kumele eyimele. Uma esahlala emzini wakhe uhlezi embiza uwise man, but mayese nomuzi wakhe uyobe sembiza umncube. So Sbonelo-ke impela wenze lento ubaba wakhe ayifuna, and ushilo futhi wathekha ububa yi-5 bangabafana. So yena-ke ngoba ekhanda umuzi wakhe ufuna u-expanda ifamily kancube. Inhleke impela into enziwa uSbonelo, I hope uthi nanobaba wakhe lapha khona ujabulile, uproud ngendodana yakhe ukuthi yenze lento ayivele ifuna. So ngithi simbongeleke simhalaliseleke uSbonelo impela usebenzile, lento ayenzile impela inhle and izofundisa nabanye abantu. Yizowele zade ngiphathele zonake eza namhlanje. Engithi ke nje danki, ngiyabonga ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video.